benshi muri twebwe twagumye twibaza tuti tuzokora ikintu ejo, tuzokora ikintu hirya ejo. Twagumye tuvuga tuti nzotangura mu ndwi itangura, nzotangura mu kwezi kuza, ariko gushika uno munsi umwaka w'2020 ugomba urangire, hanyuma umwaka w'2021 utangure, uracyari hahandi nyene. Mbega ivyo bintu ntacyo bikubwiye, ntacyo byo bikubwiye mu buzima bw'iwawe? Jewe kuri jewe rero bimbwira ibintu byinshi, ariko imbere y'uko nobikubwira, reka maze ndakuramutse nk'uko vyama ni Jeff Habyarimana, Team Roberto ibifuriza Noeli nziza, n'umwaka mushasha mwiza, umwaka mushasha wo gutera imbere, na cyane cyane yuko ibi bintu by'indwara byorangira, tugatangura dushobora kugendagenda, dushobora kugenda ahandi ata kibazo dufise, kuko umwaka w'2020 uheze murazi yuko harimo ibintu byinshi. Ukaba uri mushasha ntiyubage kugira subscribe, hano twama tuvugana ibintu bishobora kudufasha kugira turusheho kwiteza imbere, duteze imbere n'igihugu cyacu, mbere duteze imbere na Afurika muri rusange. Nawe twamanye barada gushimira, kandi nakwifurije n'umwaka mushasha mwiza, mubandanye mudukurikira muri benshi, hama mubandanye mupartaja n'ibyo tuvuga kugira ngo bishikire n'abandi bantu, hanyuma bumve ibyo tuvuga, bashobore guhumura amaso, bashobore kumbure kwiyumvira ikintu gishasha gishobora kubafasha gushika kuri rya terambere. Ndaguhaye kandi ikaze. Rero ndabwo ndavuga ati mu 2020 umwaka tugomba duheze, hariho abantu benshi bagumye bavuga bati nzotangura ejo, nzotangura hirya ejo, gushika n'uno munsi bataratangura ikintu cyo gukora, bataratangura umugambi bafise ku mutima, imyaka myinshi irarangiye. Hariho n'ababifise mu mpapuro, amaproje yanditse, imyaka myinshi irarangiye, biranditse biri hajya, ariko uracyarindiriye ngo uzoronke financement rero cyangwa uronke imfashanyo bagufashanya mu kugira ngo ushobore gutangura. Kuri wewe hariho n'abandi bantu benshi bavuga bati iyo ndiko ndakora cyangwa kano kazi ndimo sinoshobora kugaheba kugira ngo nshobore gutangura ikindi kintu gishasha, nshobore kuja mu kindi kintu gishasha, kuko sinzi neza iki kintu gishasha nzoba ntanguye ukuntu kizoba kimeze, sinzi neza iki kintu gishasha nzoba ntanguye yuko kizombeshaho, kizompa amafaranga nkeneye, kizoshobora gukora kuriha inzu nariko ndariha n'aka kazi kanje ndimo kuri uno munsi. Rero benshi barafise ubwoba kubera atazi neza icyo kintu yoba yinjiyemo yuko kizomufasha. Nagomba ndakubwire ikintu gikurikira. Mu bisanzwe ubuzima bwose bukozwe no kurinda. Hajya mu bisanzwe iyo umuntu aryamye ukaburyamye muhira mu gitanda, ukabyuka ukava mu gitanda ukaja muri dushe, no kurinda, kuko hariho benshi ashobora kuva mu gitanda mugabo ntarenge muri dushe agapfira muri dushe, kuva muhira ukagenda ku kazi ugakora akazi ugaca muri zimodoka twama duca mu misozi tuko turagenda muri ville, wafashe risk, uba warinze bikomeye cyane rwose. Rero nicyo gituma kuri uno munsi nanje ndiko ndakubwiye umwaka ugomba uhere, umwaka ugomba urangire, projet ufise ni imyaka myinshi iheze uyifise iyo projet. Muno mwaka tugiyemo rero nibaza yuko ubwo bwoba canke duto ufise muri wewe wovuga ati oya harageze nanje yuko ntangura, ukarinda, kuko nakubwiye yuko mu buzima ari ukurinda. Denyerma harabaye ikintu, nafashe imodoka ndagenda ahantu kure nk'ibirometero 1800, hanyuma turashika mu ishyamba iyo modoka irapfa, hanyuma iyo modoka ipfuye turagira ubwoba. Nabo twari kumwe n'abantu benshi kubera yari transport en commun, twari kumwe n'abantu bashika nka 30, turagira ubwoba tuvuga none ko imodoka ipfiriye ngaha biragenda gute, mbega bigenda gute, bizogenda gute, mbega ibikoko ntibaba bitujya, twari dufise ubwoba. Ariko ntibyagarukiye ngaho, kandi naho byogarukira ngaho sinobona yuko umengo sinosubirayo. Ntegereza gusubirayo kubera niho hari akazi, niho mbona akazi, niho hari ibintu, umva nta bwoba mfise bwo gusubirayo. Nicyo gituma nawe no guhanura kuri uno munsi kuri kano kanya kuno mwanziko turavugana yuko utogira ubwoba ntugira ubwoba ahubwo bandanya bandanya wiyumvira bya bintu bikubakiye ku mutima bandanya ushira umutima kuri ya projet ufise hanyuma mu mwaka uza ari nko mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri cyane naho hoba nko mu kwa gatanu utangure ureye kuvuga ureye kubana bivuga mu nzo tangure jo nzo tangura hiye jo nzo tangura gutya uzosanga imyaka yaraguheranye mbere usaze no gusaza ataco wigeze ushikako mbega ibyo duheje kuvuga bya kuryoheye ibyo duheje kuvuga hari ico wavyumvisemo hari icyumviro cyashaje byaguhaye mbega byakuremesheje kuko ndizera neza yuko abantu benshi bagiye batangura ibintu bagiye babitangura buhoro buhoro batazi ukuntu bizogenda ejo canke igihe ejo ariko baratanguye kandi benshi bashitse kure kandi myumvire ikintu kimwe tuvuganyije na wewe ati tugiye nko mu Kayanza hama tugiye mu Kayanza twavuganye yuko tuza kuva ngaha saa sita hama saa sita irageze turavuye ngaha mugabo umwe muri twe bwaranose ikintu kimufatiriya hamurane kimufatira urantefengeze ugarama umbwira ati niho nkiva ibujumbura ndagutanga gushika mu Kayanza nuko nyine no mu buzima busanzwe yumeze watanguye no munsi ugatangura ubundi akazotangura mu kwezi kuze cyangwa mu mezi abiri aza nta umuzohuriza usanga yagusize bikomeye cyane rwose nako ndakubaza ati hari icyo byongereje mu buzima bw'iwawe hari icyumviro gishaje caje mbega nawe turi kumwe aisho byakwigishije ukwenda gusabye umanuka ngaho muri commentaire bitubwire byose agasanga ufite ubwoba ubona ashobora kumanuka ngaho muri commentaire ukatubwira agasanga ufite ubwoba tukazo guha n'impanuro ziri personalize tukakuremesha tugahana inimero za telefone kugira ngo tugutelefone tukuremeshe aha twese turafise histoire turafise ibyo twavuyemo turafise aho tugeze ndizera neza yuko kuri wewe na jewe agasanga nawe waratanguye ivyo uhamyemo cyangwa ibyo waciyemo kuri no munsi birabi nyuma ukavuga ati burya navuye kuri twese twavuye kuri bagenzi ndagushimiye cyane thank you for watching this video tuzosubira hama ndakwifuriza kandi umwaka mushasha mwiza umwaka mushasha wo gutera imbere no gutera imbere mu iterambere giwawe personnel hama n'igihugu muri rusangi ciao.